Lo mphakathi waseWinburg uvuke umbhejazane ngesonto elidlule, wavala imigwaqo ngamatshe, kwaphazamiseka ukuhamba kwezimoto. Lokhu kulandela ukuzwa ngandlebenye ukuthi umcimbi wogubha usuku lwenkululeko kulonyaka, nobe kuhlelwe ukuba ubanjelwe lapha, usuyiswe eBuchabelo.
Why did they change the venue? Why did they tell us that they are coming to Winburg? All of a sudden they changed the venue.
Izakhamuzi zithi ileli dolobha elinomlando ocebile lishaywa indiva. Umphakathi uziqhelelanisile nokuzidabela izitolo zabo kufika okwenzeke ekuqaleni kwaleli sonto.
The situation in Winburg is calm for now. The Duan suspects made a brief appearance in court. They were released on 500 rand bail each on condition that they refrain from participating in illegal group activities.
Ihhovisi likaNdunankulu likuphikile ukuthi umcimbi wokugubha usuku lwenkululeko kulonyaka bekuhlelwe ukuba ubanjelwe eWinburg.